Deba ye kene kwa mu no zo no bosin ke tata aka mu kwa bu na me ina bu zo ma crypto na sibo tata acho me igwai the latest airdrop din nwere ike igba ndo gi abon ni na ye ga fu na aka wa gome ihe bu move to n kowa ko sa lo lo abon ni I watch be video make maka sweatcoin I watch in the description box na ega afia. Na bu nka ba nda move to an airdrop. Na bu ina agije ina a convert ya to crypto. Kita kedu ina bi here. Before na bo pure so because bambo funi subscribe to my channel. Like ya no gbanye notification button again. Comment ya bikono. Ku we na kwodi ihe na me. Ya bu apa na chi igwa ina bu Aglet kama mi ya bole apo ina iga afu afian mbona teba iga afu afian mbona teba eba kitan seli ya Aglet yeah so obu ni ina iga afu na ihe abu another move to end up putalo ofu. I have another move to end up put a lot of so see here in the dream bo obo ni ina na description button I got for link I have for I have link here you download there na play store I download the chai because bombo fun I use my referral code obo ni ina I got for code that there but it's near me na I got fear but bombo fun I use there obo ni use my referral code. Obu ni izo my referral code nge enweta obu ni igi ijubulu 10,000 nge enwete 1,000 bonus of their token then go on nge enwete kuo ya wambo funa I izu my token then ihe ndi ozo iga ma about this edro obu na iha abu work to earn project. Obu na ina agije. Obu ni iga 1,000 steps. Ige enu. Ige enu. Obu ni iga 1,000 steps. Ige enu o. E sneaker. Then iga kwa another 2,005. You earn another sneaker. Otoa ki yesu oga gide. Ina anye bi iga funa anom na 50,000 steps. Na aga zinke 75,000 steps. Nya abu. Sneaker ndi anini ina feba. Abu ihi mwelike ile. No ganadi hanya. Ina ya biga fu sneakers ndi deba. So obu ne yota ba ihe bu NFT. Bwambo funa ini iche kwa description box. Nene NFT. Ke yote bu NFT. Ihe ndi anine bi ihe. Iga ilimu dike NFT. No ga haga launch fully. Obu na ha launch ya fully. Funa inwe eki ile si mwumado. Abu upo ndi anine deba. Ile si ha abu upo ndia. That is virtual abubuku abokwa abubuku anafanya o NFT sneakers so that onye lesilia onye hewuli na agije ko onwe ike na enwute dia tokens mani ihe de ma maki ihe ndani na buna hani neka aika di elin na project ndi anine both sweat coin na nka nya bu nko onye imelo ogazie iri uri anako mekwa gi nkwa no 100% but I make go my research. Onwe very good potentials. Imo ofuma. Nyabu. Iga abombo funi join ili. Makana. Onwe hihe. Onwe li ugwe na. Kusosi hihi ge mebu. I download all the app. You register. Use all my referral code. Ibidoka bije. Abu ni ina anye ba. Iha abu tingwe kisiwe. Ina anye be ya fun. Abu obu mba na oba keta. So abu obu mba na oba bu. Abu obu njite gulu. Ina ya na maisha ya viga afu abubu ni ine ndi mutechegu. Ijo abu kwa na icho zi kwa na. Abu na icho idozi. Iyo ochi ifu maya avata na avata mwagodile mwa self. So abu na icho idozi avata ke otuwa nke mdi. Ipi ya keba. So ni ipi ya keba. Ububu te distin. So unububu te distin. Ipi kwa ka. n'ebe nke a. Jikwa aka ebe nke a. Then, obuputakwala this another thing. So, ijizia ka remezi ihe ne otisi. Imechazi ya otisi wecho. Anwe na ancho ni yinye nke mu. Who this now? So, obu na yinye. Who this inka mamu. Obu na yinye who this inka kata. Inye. Asem save and exit. I will still save and exit. Here I need nebu. Here I need ma. Okay, you see where me. This is a otun sewe. So if you have to consider ma about this airdrop, about this new move to end. Buna. Onye enye lundu aka. Abugo no oku upasi. Iwe pta. 20 minutes or 1 hour or 30 minutes depending. Galia. Ifuna igogo enyele na aka ina ebi wanya ezigbo ndu ma sweat coin manka company na gije the money na gije the more in enwete the token obologo enwe ike enwe fly to earn or enwe swim to earn or ihe ndi anine na ihe anine bu new technology na buta nya bu nya menji wo telegram ki we sunye na little lady na no geluo dalun kan fukwa gogo ozo.